ni mendo
ojuru manya otaram namo agamekelea
amarachuku nandumo
ojuru manya otaram namo agamekelea
ibu bechuku nandumo
ojuru manya otaram namo agamekelea
Jurumanya e Amarachine kene beno Ngozi chine keni mendumo Ebu bechuku ne beno Amarachine kene beno Ogili kawabu nelua Ninye banyere mune chuchuku rabali Eti chudo kone cheremu Eti chagam niru Kone cheremu Echiche mwerowe Abu echiche iwawu Abu echiche inonoru Kone cheremu Opo chuku wejwasi Oworonye gaya na ya chicha Onye ye okute Oworonye gaya na ya zunelo Owera wana pinye ya naka Yese opu noririne Amai motu ngesi weko baya Uwone nyemo abona maraya Yeko nyemo abona maraya Arana kwanu muwe abona maraya Ijo nedunu muwe abona maraya Arisi konyerem abona maraya Ndundine loa abona maraya Umende kwe abona maraya Amaraya, amaraya zuworo moki Amarachuku nandumo
Ojuru manya, otorom nabo agamekelea
Iyo machuku nibe
Ojuru manya, otorom nabo agamekelea
Ngozi chuku ninyemo
Ojuru manya,
otorom
nabo agamekelea
Kwasi marue Mamba marachuku batara ni mendum Omele kotitiri ni lego iye Ite okuno churu manya Amaraya jimaka o Ojimaka o Ojimaka Mamba duketie Onyatu kwasi lobi Noa Onyatu kwasi lobi ni anawanya Onyatu kwasi lobi na konkua Oba marachuku ni duanye Eba inebindu ba marachuku Ezi nulo nili ba marachuku Eba ina kwa kuko ba marachuku Asima marachuku nandumo
Ojurumanya otorom nabo agamekelea
Amarachuku nandumo
Ojuru manya otorom nabo agamekelea
Yebu bechuku ni mendumo
Ojuru manya
otorom
nabo agamekelea
Baraya, dire ria gewero wea, site no baraya, di mega ponanjo, site no baraya, dire ria gewero wea, site no baraya, di mega ponanjo,
site no baraya, dire ria gewero wea, site no baraya, di mega ponanjo, site no baraya, dire ria gewero wea, si site n'ọbara ya dị mmehie ga-apụ na njọ.
Site n'ọbara ya ndị rịarịa ga-enwere onwe ha. Site n'ọbara ya ndị mmehie ga-apụ na njọ. Site n'ọbara ya ndị rịarịa ga-enwere onwe ha. Site n'ọbara ya ndị mmehie ga-apụ na njọ.
Site n'ọbara ya ndị rịarịa ga-enwere onwe ha. Site n'ọbara ya ndị mmehie ga-apụ na njọ. Site n'ọbara ya ndị rịarịa ga-enwere onwe ha. Site n'ọbara ya ndị mmehie ga-apụ na njọ.
Onye rịara ga-enwere onwe ya. Ị ma na ndị rịara ga-enwere onwe ya. Ewo ndị mmehie ga-apụ na njọ. Ọ chụrụ aja ka m wee dị ndụ. Aja ọ chụrụ n'elu be ka m wee dị ndụ. Ọ bụ ọbara. Ọbara n'elu obe, ọ bụkwa ọbara lee ka anyị ji wee dịkwa ọcha. Ọ bụ ọbara ka anyị ji wee kuru mita. Ọ bụkwa ọbara lee ka anyị ji wee mekwa njem. Nwa anyị nọ n'ọrịa. Ọ gafe, ọ nọla ya ihe dịgoro afọ na asatọ. O nweghị onye na-ajụ ya, ị na-adịkwa mma e. O nweghị onye na-ajụ ya, olee otu ị na-eme. Na n'otu ụbọchị, ka ọ nụrụ ihe na-eme. O nwere otu nwoke, ka e si n'ụlọ ya aga. O nwere otu nwoke, ka na-agwọ ọrịa nrịa. O nwere otu nwoke, ka na-asa mmehie. The woman is true. Olu otu ngezi ya n'otu tabi anya igwe mmadụ wee soro ha. O wee bụrụ na nwoke anọ n'etiti mmadụ. Anọ n'etiti igwe mmadụ ị na-esokwa ya. Otu olu wee tinye Jizọs nwa Devid bere mebere. Otu olu wee tinye Jizọs nwa Devid bere mebere. Ndị mmadụ wee bawara ya mba. Ya nwaanyị, mejikela ọnụ gị, olee onye ị na-agwa? Ọ ga-akanekwu ihe dị otu a. Nwaanyị a tinye, nwaanyị a bi. Eziokwu eziokwu, okwukwe m siri ike. Ọ bụrụ na mụ metụ uwe ya ka na-aga ma dịkwa ọcha. Nwaanyị wee kpọnwụ ike n'etiti mmadụ. N'etiti mmadụ, ebe Jizọs nọ. Wee siti aka, wee metụ eze ebube aka. N'ofu ntabi anya rịarịa ya niile wee laa. Jizọs tinye, Jizọs be. Ike siwo n'arụ, n'ime arụ m pụọ. O wee jụwa, ọ bụ onye metụrụ m aka. Ndị mmadụ wee mụbaa m. Nna anyị kwu, onye ka ị na-ajụ a? Mmadụ ole na ebe a ị ji ajụ onye metụrụ gị aka? Jizọs wee sị ha, aka dị special. Aka metụrụ m n'ebe a n'eziokwu na ọ pụrụ iche. Nwaanyị wee tiele eze ebube nna m kwu n'ọkwa m metụrụ gị aka. Jizọs wee sị ya lawa, okwukwe ga-azọla gị. Site n'ọbara ya ndị mmehie ga-apụ na njọ.
Site n'ọbara ya ndị rịarịa ga-enwere onwe ha. Site n'ọbara ya ndị mmehie ga-apụ na njọ. Site n'ọbara ya ndị rịarịa ga-enwere onwe ha. Site n'ọbara ya ndị mmehie ga-apụ na njọ.
Onye na-achị Ibozu, chetakwa onye mbụbụrụ zu juda jiri ibu ozu wee bụrụ isi ya tinye n'ọkụ onye na ji ibozu chetakwa onye mjiburu juda jiri ibu ozu wee tinye isi ya n'ọkụ ọkpara akụ ma o rieri nna ya ukwu ma o ji aka ndị enyi rapụrụ ya o tinye isi ya n'ikwu eriri ọkpara akụ ma o rieri ikwu n'ibe ma o ji aka ndị enyi rapụrụ ya o tinye isi ya n'ikwu eriri nwee okwukwe n'ime eze Jizọs adịghị kọrọ gị
okwukwe amaka onye nwere okwukwe n'ime Chineke ọ dịghị kọrọ ya
okwukwe amaka
onye nwere okwukwe n'ime Chineke ọ dịghị kọrọ ya
okwukwe amaka
onye nwere okwukwe n'ime Chineke ọ dịghị kọrọ ya
onye na jibozu chetakwa onye mbụbụrụ zu na juda jere ibu ozu wee tinye isi ya n'ọkụ ewu ọtọnye ndị mụnụ garara nye garara m nye n'aka ndị na-ebu mmadụ ọ bụrụ nwoke na nwụwa eziokwu anyị ga-eso gị nwa nke mere na pita kpọrọ nna m kwue ndị ọzọ gọnarị ikpo dị gaga ma gọnarị gị ma ọlị jizọs wee sị ya ezi nwa m tupu oke ọkpa akwụ ụbọrịta ị ga-agọnarị m jizọs nwa mma ye judas onye ọjọọ wee jiri nsutu ọnụ wee rie nna ya ukwu jizọs ezi enyi m ezi nna m ukwu bara n'ime ogige nke Gethsemane ịbọgara ikpere chukwu ịbọgara ịkpọ nna ya ukwu maka na o lere nwahụ ọ gaje ịhụ n'ụwa o wee sekpụrụ ala wee tewe ewo nna m ukwu ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ka iko nke a gabiganụ m na-emezi ekpere o wee bilite si n'ọtọ were igwe mmadụ ahụ ka ha jiri ọkụ wee na-abịa n'ofu ntabi anya ezi nwa azụrụ bịawanụ wezi ndị mmadụ ahụ onye mbụ ga-esutu ọnụ ọ bụ ya bụ jizọs mee ọ bụ ya bụ onye unu ga-egbu egbu n'ofu ntabi anya ihe dị oke egwu mere ha wee kpụrụ jizọs pụwa kpọgbuo ya n'obe ege nyere judas ole bụ ọnọrị ka ege nyere ya olezi bụ ọnọrị ikwu na ibe na-akọ ya ọnụ agbata obi na-asọ ya nsọ judas wee chịrị ụdọ wee tinye isi ya n'ọkụ onye na ji ibozu chetakwa onye mbụbụrụzu judas rere nna ya ukwu maka na ọ chọrọ ibozu ma o rieri ikwu n'ibe ma o ji aka ndị enyi rapụrụ ya o tinye isi ya n'ikwu eriri okwukwe amaka ebe nwere okwukwe n'ime eze Jizọs adịghị kọrọ
okwukwe amaka onye nwere okwukwe n'ime Chineke ọ dịghị kọrọ ya okwukwe amaka onye nwere okwukwe n'ime Chineke ọ dịghị kọrọ ya
abụmụ ngwọrọ n'aka gị jizọs abụmụ ngwọrọ n'aka gị. ngwaro na aka gi abu mo ngwaro na aka gi nara ngozi mo chimo
Jesus abu mo ngwaro na aka gi Jesus abu mo ngwaro na aka gi Jesus abu mo ngwaro na aka gi abu mo ngwaro na aka gi
Narangozimo
Jesus abamo ngwaro na kagi Jesus abamo ngwaro na kagi Jesus abamo ngwaro na kagi abamo ngwaro na kagi Narangozimo
Baba, abo mo ngwaro na kagio. Eze, abo mo ngwaro na kagio. Baba, abo mo ngwaro na kagi. Abo mo ngwaro na kagi. Were lo balo. Ola, ola. Make me a practical instrument for you. Use me, ola. Baba, use me, ola. Use me, ola. Maka abo mo ngwaro na kagi. Abomo akwụkwọzi Jesus Ihe ziri m akwa ya ka m ga-eme Baba abomo ngwa ọlụ n'aka gị Ebe bụkwa ngwa ọlụ n'aka gị Were mmebe ọnụ Chimo
Jesus abomo ngwa ọlụ n'aka gị Jesus abomo ngwa ọlụ n'aka gị Jesus abomo ngwa ọlụ n'aka gị Abomo ngwa ọlụ n'aka gị Were lụba ọrụ
Ewo
Jesus Abomo ngwaro na kagi o Jesus Abomo ngwaro na kagi o Jesus Abomo ngwaro na kagi Abomo ngwaro na kagi Were ngozi mo
Ihe niile banyere mụ n'elu ụwa Eziokwu nọ na-emetụ gị Onye amara mụ Ebe bụkwa ngwaọrụ n'aka gị nara ngozi mụ nara ngozi mụ
Chimo abụmụ ngwaọrụ n'aka gị Jesus abụmụ ngwaọrụ n'aka gị Jesus abụmụ ngwaọrụ n'aka gị abụmụ ngwaọrụ n'aka gị nara ngozi mụ
Chimo
Jesus abụmụ ngwaọrụ n'aka gị Jesus abụmụ ngwaọrụ n'aka gị Jesus abụmụ ngwaọrụ n'aka gị abụmụ ngwaọrụ n'aka gị nara ngozi mụ
Idiro bi mo ma olilanya de so idiro bi mo ma chineke mo ekele dere gi chineke mo idiro bi mo ma kanibuya idiro bi mo ma olilanya de so idiro bi mo ma chineke mo ekele dere gi
chineke mo idiro bi mo ma Chineke mo, idiro bi mo ma, olilanya ni so, ịdịrị obi m mma. Chineke m na-arụ ekele, Chineke m ịdịrị obi m mma. Chineke m ịdịrị obi m mma. Olileanya dị nsọ ịdịrị obi m mma. Chineke m na-arụ ekele.
Ewu anya mmiri ọṅụ eji m obi e. Chi m ịdịrị obi nwa mma, maka ịdịrị obi nwa mma, ekele dịrị gị. Chi m ịdịrị obi nwa mma o, elu ụwa n'igwe na-abara gị aka ebe. Azụ nọ na mmiri na bara gị aka ebe. Ndị mmụọ ozi nke igwe na kpọrọ gị isi ala. Tụtụ n'abalị ha na chiriri gị aka elu o. Ndị okenye iri abụọ na anọ na-ekpufọkpa elu odeo ha n'ala. Ha na-atụ ya, ha na-ekwu na asị, eziokwu eziokwu sọ ka Jehova dị. Jehova ịdịrị obi m mma, ọkwa aka na gwọrọ m nara ekele. Ọgaranya m oke eluigwe, chi mara n'obi mmadụ niile. Chi na-echebe nwaanyị echebe di ya o. Chi na-akpọ nwa n'afọ. The only man nke nwere industry, ba na m nwa o. Ekele dịrị gị, chioma nara ekele. Chi m o.
Jesus, ịdịrị obi m mma. Jesus, ịdịrị obi m mma. Onye na-eme mma, ịdịrị obi m mma. Chineke m na-arụ ekele.
Ewo.
Chineke m ịdịrị obi m mma. Chineke m ịdịrị obi m mma. Olileanya dị nsọ, ịdịrị obi m mma. Chineke m na-arụ ekele. Na nsọtụ niile nke ụwa na-agbara gị akebe. Obodo niile na-ebupụrụ gị okpu n'isi. Ha na-achịrị gị aka ekele elu. Ha na-ebupụrụ bọọlụ elu n'ala. Ha na-asị n'ịdịrị obi anyị mma. Ụmụ nnụnụ nke igwe, anụ ofe nke igwe, azụ bi na mmiri, ha na-agba akebe na-asị ịdịrị obi ha mma. Chukwu ịdịrị obi ha mma. Jesus na-arụ ekele. Chimo, ịdịrị obi m mma. Chimo, ịdịrị obi m mma. Olileanya dị nsọ, ịdịrị obi m mma. Chineke m na-arụ ekele. Chineke m, ịdịrị obi m mma. Chineke m, ịdịrị obi m mma. Olileanya dị nsọ, ịdịrị obi m mma. Chineke m na-arụ ekele. Ọbara ya, ọbara ya emewo m mma.
Ọbara Jizọs na-eme mma o.
Ike dị na ya. Obara ya obara ya ebe wo mma
Obara Jesus na sanjo
Ike di na ya
Ewo
Obara ya obara ya ebe wo mma
Obara Jesus Asi mo boke miri ne bogwe Obara kworo jijije O mere ka kworo wonjo njo si Obara wanya gaji we de kwando Were mota wanudu Okabara die bue Pesa ya pom pom Ebe kwesu na wanya Asi fese ya pom 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 Fese ya o Ebe dia musu na wanya o Piko fese ya pom 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 fese ya o Ebe wadi bia nisi okui Obi ike ka obanje Fese obara Obanje ka waroso Obo sina janile Sina janile Fese obara ya Ifese obara ya Sina jawaroso Obara Jesus de okonui Obara wetu sanala Akwadi na Jerusalem ke waboyi Oko obara Ifeso obara Ifeso obara Njinji keji nuwai Ima kwani iye debu nibi Ewo iye debu nibi Iye debu nibe Obara ye me wo no mumma Obara Jesus ne me ma o
Ike di na ya Obara ye obara ye me wo mumma
Obara Jesus ne me ma
Ike di na ya
Ewo
Obara ye obara ye me wo mumma
Obara Jesus ne nike
Ike di na ya
Ibambe kwesu ade atomoje were ndike na ya Ewere ndike na ya Ibambe kwesu ade atomore were ndike na ya
Ewere ndike na ya Ewere ndike na ya Ibambe kwesu ade atomoje were ndike na ya Ewere ndike na ya Ibambe kwesu ade atomoje were ndike na ya
Ewere ndike na ya Ewere ndike na ya Ibambe kwesu ade atomoje were ndike na ya Ewere ndike na ya Ibambe kwesu ade atomore were ndike na ya
Ewere ndike na ya Ewere ndike na ya Ibambe kwesu ade atomoje were ndike na ya Ewere ndike na ya Ibambe kwesu ade atomoje were ndike na ya
Asina wanzari jwafo Ocherechi ya kamba Yeso bi bambe kwesu ade atomoje were ndike na ya Ewere ndike na ya nuwe Ibambe kwesu ade atomoje were ndike na ya
Ewere ndike na ya Ewere ndike na ya Ibambe kwesu ade atomoje were ndike na ya Ewere ndike na ya Ibambe kwesu ade atomoje were ndike na ya
Ibambe kwesu ade atomoje
were ndike na ya
Ibambe kwesu ade atomoje
were ndike na ya
Isonwe kwesu ade atomoje
were ndike na ya
Imapobi ade atupa mojoye
were ndike na ya
Ewere ndike na ya Ewere ndike na ya Maga 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 Ewere ndike na ya Ewere ndike na ya Isi onwe kwesu ade atomoje were ndike na ya Onye nna ya nedu nyori nejikwu kwa gbawaja o Ibambe kwesu ade atomoje were ndike na ya Ewere ndike na ya Isi onwe kwesu ade atomoje were ndike na ya Kwesu chanuzo maka na am na Holy Ghost so ibambe kwenso ade atomore were dike na ya obi ade akomako ibambe kwenso ade atomote were dike na ya
ewere dike na ewere dike na ibambe kwenso ade atomoje were dike na ya ewere dike na ibambe kwenso ade atomoje were dike na ya
ewo
ewere dike na ewere dike na ibambe kwenso ade atomoje were dike na ya ewere dike na ya ibambe kwenso ade atomoje were dike na ya
Ewere ndike na ya Obu ya mere jeme ganga ni ewere ndike na ya Ewere ndike na ya Inyange kwenso ade atomore ewere ndike na ya Ewere ndike na ya Ewere ndike na ya Inyisika di ya mapumobi ni ewere ndike na ya Ewere ndike na ya Inyange kwenso ade atomore ewere ndike na ya
Ewere ndike na ewere ndike na ibambe kwenso ade atomoje ewere ndike na ewere ndike na ibambe kwenso ade atomoje ewere ndike na
akwode wetemu naga akwaya na emere mma isonwo nira ade atomoje ewere ndike na odogwa kata ka onye mmeri ike ne ba onye mmeri Yambe kwesa ni atumuje were ndike na Onye na ya beze ni luwa Eza oko gabu memesa Imambe kwesa ni atumuje were ndike na Jesus ino ni mendumu ne were ndike na
E were ndike na E were ndike na Imambe kwesa ni atumuje were ndike na E were ndike na Ibambe kwenso ade atomoje were ndike na ya
Aya Jehovah, by our women, bese onye bure ze ya kwurata ikaga no ebi na kwurata nilo otonya kwara gito nala iyo ke bubu samu bese ga kwoto no ya aya ji ova kwara we meri aya ji ova mu
aya ji ova bala we meri
onye ngozi diri ebi mere Jehova ebe baba gi unu kwere mi o
waga bogi onye ngozi diri waga bogi onye ngozi diri ebi mere Jehova ebe baba gi onye ngozi diri waga bogi onye ngozi diri ebi mere Jehova ebe baba gi
onye ngozi diri imarala bodanye ga bogi onye ngozi diri ibi mere Jehova ebe baba gi oh ezi wanne onye ngozi diri ibuko onye ngozi diri ibukwa no onye uwa ma o imarala nwa ga bogi onye ngozi diri ibi mere Jehova ebe baba gi Woke Jesus na kache rosele Iwe mada ho Wene ne so kwa ya na suo Hane ti usana nelu kasi kwelu Ebe mere Jehova ebe mbaba mo Oh, uwaga bogi unye ngozi diri Kibisa kaga bongazi Opi kure kuga bongazi Oh, uwaga bogi unye ngozi diri Ebi mere Jehova ebe baba gi unu kwere mi o
waga bogi onye ngozi diri waga bogi onye ngozi diri ebi mere Jehova ebe baba gi
haleluya
waga bogi onye ngozi diri waga bogi onye ngozi diri ebi mere Jehova ebe baba gi
bebe elu waga bogi onye ngozi diri
onye ngozi diri
kibo oh waga bogi onye ngozi diri ebi mere Jehova ebe baba gi ebi nazoya o ibo onye ngozi diri Ebi na roro, enyi mi bo ni ngozi diri Mwanyi ke na mwa ne lowa, ibo ni ngozi diri Gembi mere Jehova, ebe mbaba gi Adi gi ega kogi o ne lowa, brother Jesus ne che gi che, Jesus marano to gi Lowa ga koga ga bogi, o ni ngozi diri Ebi mere Jehova, ebe mbaba gi
Ọrụ gị na-azụ gị ha niile ga-abụ ngọzi n'elu ụwa, maka na ịbụ onye ngọzi dịrị. Akara aka gị ga-achawa, ịmaralụ, ịmaralụ, ịbụ onye ngọzi dịrị, maka na imere Jehova ebe mgbawa gị. Ịrụ na-azụ gị ezinụlọ gị ndị ngọzi dịrị, ebe ị na-agụ akwụkwọ, ebe ị na-arụ ọrụ, onye ngọzi dịrị. Ebe ị na-eti egwu n'ime afịa niile, ebe ngọzi dịrị, imere Jehova ebe mgbawa gị. Nwoke mmadụ lezi anya o, gị ghara ịla n'iyi, gị ghara ịdapụ n'ụzọ, oge na-agba ọsọ ndụ gị. Gbanarị ndị prophets of doom n'elu ụwa, ndị ga-asị gị na ha bụ ezi igwe. Marakwa ịbụ onye ngọzi dịrị, werekwa ịbụ onye ngọzi dịrị, uwe kwesị ike ịbụ onye ngọzi dịrị, imere Chineke ebe mgbawa gị.
Ewo
ụwa ga-akpọ gị onye ngọzi dịrị, onye ngọzi dịrị, onye ngọzi dịrị. Ụwa ga-akpọ gị onye ngọzi dịrị, ebe imere Chineke ebe mgbawa gị.
Onye na-agwọ ọrịa bụ ihe kpatara ya, onye na-agwọ ọrịa bụ ihe butere ya. Jesus gwọọ ọrịa mụ,
onye na-agwọ ọrịa bụ ihe butere ọrịa.
Ọ bụ ọgwọ ọrịa,
onye na-agwọ ọrịa bụ ihe butere ọrịa.
Ebube mbegu mbe bụ ọgwọ ọrịa mụ,
onye na-agwọ ọrịa bụ ihe butere ọrịa.
Ịsara amara ụzọ bụ ọgwọ ọrịa mụ,
onye na-agwọ ọrịa bụ ihe butere ọrịa.
Jesus bụ ọgwọ ọrịa mụ,
onye na-agwọ ọrịa bụ ihe butere ọrịa.
Gwọrọ ihe butere ọrịa, Jesus baka na gwọrọ mụ. Ọkpara Chineke bụ dibịa na gwọrọ mụ, Jesus bụ dibịa na gwọrọ.
O teela ka
chi nọrọ n'ime nrịanrịa mụ,
o teela ka chi nọrọ n'ime nrịanrịa mụ, o teela ka chi nọrọ n'ime nrịanrịa mụ.
Ikwu na ibe na-agbaziri m ọsọ n'ụwa, ndị agbata obi m ha na-asọ ozi ma so. Eweburu m gaba n'ụlọ ọgwụ dị iche iche, ebe ruru dibịa ụwa were na-ekwe m ọnụ. Onye nke mbụ were na-ekwe m ọnụ, ọ sị na ya ga-eji 1,000,000 wee gwọ. Ụfọdụ sị na ha ga-eji 2,000,000 gwọ, ụfọdụ sị na ha ga-eji 3,000,000 gwọ. Wee na-ebe akwa, enwekwa ime olileanya, wee kpọwa Jizọs ịbụkwa aka na-agwọ ọrịa. Echetara ndị mbụ, ebube mbegu mbe bụ ọgwọ ọrịa mụ,
onye na-agwọ ọrịa gwọ ihe butere ọrịa.
Ọ dịghị ihe Jizọs na-abụ gị mere m, ọ dịghị ihe Jizọs na-abụ gị mere m. Ịma ọ na-agwọ m ọrịa gwọ ihe butere ọrịa. Jizọs bụ oke mmiri na-ebe obi n'ụwa, Jizọs bụ ọdị mfe egwe mbili, Jizọs bụ bue anụ anagbe bọnata nni, Jizọs bụ gara ije in a lamb more to lose a lot. Where you put on bag and Uchine came with one like this. Why you rob a quaggy guapara? It was serious. I went quaggy put there. Wajama, 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 ebu beje jeje kebo. Oye na wora, woye buterore. Bawe bube mo.
Oye na wora, woye buterore.
Aba wore.
Oye na wora, woye buterore.
Jesus ba wore mo.
Oye na wora, woye buterore.
Aba wore.
Oye na wora, woye buterore.
Onyama chicken di mozinile Apwagi bonyama okuzoro no miwe Apwagi bonyama onye kwaro zoni miba Apwagi bonyama anana zunwaye Apwagi bonyama pato ina wajomoye Apwagi bonyama omutole zwanya Iponyama neligwe niponyama neloa Iponyama nalamwa Yebu wa sotu ra sotu Mabanu yonyama ye Jesus mo
Onyama
Jesus me
Onyama
Jesus me wo
Onyama
Jesus me
Onyama
Jesus me
Onyama
Jesus mo
Onyama
Ndiyama, 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 ndiyama Nana kaniro, iwene seri nisuroha Hama ina habozu, hatina habo ndiyama Ambo kwa nuwa shasha Bunobu nebu nozi, ibu benu sairin Manobu ndamanduwa, sinabu ndiyamaye Anaka niru, ure sairin isuruha Ndoje nanderi, unusinu nubu ndiyama Ndoje apale jenu, apunusinu nubu ndiyama Jesus ibonyama o, apwa Jesus ibonyama Were not it a botany tinge Jesus a conchicale? Macana no boya bonyama. A boya bonyama. Jesus me,
Onyama.
Jesus me,
Onyama.
Jesus me,
Onyama.
Jesus me,
Onyama.
Ebu beliwe,
Onyama.
Jideke mu,
Onyama.
Ogini kanapu ime ewo
Obo, merobo bo ura wea dindo Obo, perini nibuwe kuoku Obo, ureliwe modi isojia Ogini kanapu ime
Obo, merobo bo ura wea dindo Obo, perini nibuwe kuoku Abo, ureli
ojia ogini kanapu ibe ogini kanapu ibe abojine keke poro na nyuku ogini kanapu ibe kemeli bene luwa odi sojia abumewo 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 abu kereli weke kwa eluwa ogini kanapu ibe ewo
abu merabu mwura wuya dindu abu peri nyinyi buwe mwoku abu ureli we modigi sojia ogini kanapu ibe
ewo
abu merabu mwura wuya dindu abu meri nyinyi buwe mwoku abu ureli we modigi sojia ogini kanapu ibe
Abu, meri nyinyi buwe kunoku Abu, ureli we modi sojia Ogini kanapu ibe Ogini kanapu ibe Ogini kanapu ibe Kwanumo iye napu ibe Neluwa Abu, chine keke kio Emeli kwenye lo wale Madere polo za we season of ya Maduru olembe kiga otija Maduru olembe kiga otija Ite furu no kikide no wake mbochi Ame mene chukuka owe nechereke Inola
Abo Kuzi we modi isojia Ogini kanapu ibe
Ewo
Abo Merabu mwura wuya dindu Abo Mere nyinyi buwe kuoku Abo Ureli we modi isojia Ogini kanapu ibe Ogini kanapu ibe
Ogini
Ogini kanapu ibe
Ogini o
Ogini kanapu ibe
Ogini
Ogini kanapu ibe